You'll be the lady of the excellence. Ubautia Uchiba Kuchali, where you can buy a member Kuchiwe. Ndikhulele kula ndawo kuthiwa kuseval esibukeni. Kwakukho utata phaya one business. Uneslaha usikinyama phaya esilarheni. Uhlala nomntwana wakhe oyintombazana. Umama ngasekho. Kwataba apha ekukhuleni kwalo mntwana njengekhula nje esikolweni. Uyabonakala uba xa yevele esikolweni egoduka ukho lo mfana anxemba naye. So tata uyabona uba lo mntana umane efika leyithi le uba isikolo siphuma ngexesha elithile, umele uba selapha ngexesha elithile, kodwa ngathi uyalibazisa. Ngoba unalo mfana anxemba naye endla uyabonwa apha elokishini. Kodwa ngenxa yoba uyayiqonda uba unoxanduva lokhusela lo mntwana, ingathi kubalulekile ayimazi lo mfana onxemba nalo mntwana wakhe. Wamxelelwa ke lo mfana, watolikwa lo mfana, wade wadibana naye lo tata, wambona lo mfana. Wafika enethathu apha emzimbeni. Ngelo xesha ke zibuilders ithathu yayingekabiyo fashion. Yayichaza uba uvela phi. Wane wani lo tata kulo mfana? Wayithetha kulo mntwana okokuba andimthandi lo mfana. Kodwa bantu abantu apha ekuhlaleni, ubunengxaki nalo mfana, ingathi kungcono uyisombulule kuwe ngoba uzamluza lo mntwana. Wathi lo tata, ingathi kunyanzelekile ndimthande lo mfana ngoba uyathandwa kumntana. Wathi ngeli xesha asika inyama phaa esilarheni, wamane esithi entliziyweni yakhe, ndiyamthanda lo mfana ngenxa yomntanakhe. Kodwa unayo into esemva kwengqondo ethi lo mfana uzamtyala umntwana. Ngenye imini akabuya lo mntwana endlini. Wathi xa yomkhangela lo tata umntwanakhe, kwathiwa besimbone sihlapha nala mfana. bebeka ngase stitchi. La choni la kwasa ngengomso akabuyanga umntwana kwanyanzele kuba ngengomso lo tata aphuma iphulo ayokhangela umntwana wakhe andibonanga mntwana oyintombazana apha ohamba nomfana onethathu. Akabonwanga umntwana. Kuthembeni kwexesha elide efuna kwezinye iilokishi kuthiwe kuye ebethe wakho apha lo mntwana nalo mfana kodwa baxabana ngerenti wahamba la mfana. Laa mntana ebekade jikeleza befuna indawo yokuhlala waphathelela lo tata kwathiwa kulaa building ene upstairs kukho amantombazana ahlala pha. Lo mntwana omkhangelayo ingathi kula mantombazana ahlala waya la tata pha kulaa building wafika wemanga phandle wathi lapha ngaphandle wayiqonda okokuba into eyenziwa kule building ikomnye umgangatho. Wathi kuye andivuya pha ndingene ngaphakathi hleze ndimhlaze umntanam. Wabhala incwadi wayifaka phaya kwi-post box. Omnye wala mantombazana weza nayo le ncwadi wayiphathela le ntombazana wathi nantsi incwadi ibhalelwe wena. Wayithatha la mntana wayikrazula wayilahla kude wabhala enye la tata wayithumela kwi-post box. Wathi umntu oza neposi kule xesha wathi bendithe ndayibona imbhalelwa ndibhalele wena awayifunda kawufundi kawufundi bavayisi ndicinga uba apha kubalulekile okokuba masitshe ebantwini okokuba kawufundi kawufundi wathi xa inika lo mntwana wafika kune line enye evela kuyise yiza ndikulindile kafunde xa esuka unyana walahleko ebheka kuyise kwenzeka into ezimbini yena uyasuka kwaguyise umlindile lithi kuye yiza ndikulindile. And so namhlanje sizowuthetha loo nto okokuba bazalwane bakhona abantu abalapha kodwa belapha nje bakude nofefe lukaThixo kawufunde usuke ngoba ukulindile kulindile. Kwa ndandifika kwecaweni kwakugqoqwa bauvayisi yewethu kufunde nantsileta ibhalelwe wena nantsileta ibhalelwe wena esininzi uzikhazulile awazinaka kodwa lena kufunde kufunde yisa ndiyakwazi apho ukhoyo ndiyakwazi apho ukhoyo utsho la tata ndiyakwazi apho ukhoyo kodwa andizokwaza yisa ndikulindile. Wathi afumana la leta la mntwana
usuka ubeka kuyise uthonde ngathi ngikulindile akazuthi uzobomba ubufuna ntoni kulandawo isaka umsebenzi elomsebenzi bomba woku ngikulindile ndikuma sitho sasitathulo yabona benjile izolo bazalwane ngathi unyana walahleko xebheka kuyise shem une-restation ayenzayo ndizawufika kubawo ndithi kuye ndonile phambi kwezulu nasebusweni bakho andisafanele kubizwa ngunyana wakho wasuka wathi lo tata sayibona mvaleko into siyifunayo ngoku makukhali inkomo etyetyisiweyo ngoba ubulahlekile wafunyanwa ubufile uvukile esitengelezo sendumelo yezono sasibone mva kwebhati yisa ndikulindile hayi baba ndiyeka inkonzo yam andifuna umosha into zabantu